koga umutima yewe kiberwa ababyeyi banje barankunda yewe kiberwa ababyeyi banje ramamagara pati kiberwa yewe kiberwa yewe kiberwa kurumutoni yewe kiberwa kuri nyampinga nari mu gikari boni bohera yewe kiberwa nari mu nkike boni bohera yewe kiberwa seke munani imitemeri yabwo yewe kiberwa bati kiberwa kurumari bati kiberwa kasih.